umhlaba ndijikele kaninzi bendivalele indlela yam uthando lundivikele lwenza uba zivule indlela ezivaliweyo kuba buhlungu umzuzwana nje kuba mnandi masipholisilonda sirhazelela akubi mnyama ndihleli nawe kungamnyama njani ngobo khaya wam kuwe nje isandla esindibambileyo sezoba omelela mathamo am namhlanje uthando ndilufumene lwezoba zivule indlela ezivaliweyo uzoba kanjani na ukhe wasindwa khe wabanjwa sizandla zabangandawo nakumnandisaphila endabayazi babadila nabani namhlanje bendibambe ngentliziyo nje bayabhubha bafe bangcwatyele impumelelo yam abanye babo sihleka nabo kodina phakathi la balithethi loo nto ndiyayazi isandla esindibambile sezoba omelela mathamo namhlanje uthando ndilufumene lwezoba zivule sukala dasekhaya jongilanga lizovuyela khanyisele usukala dasekhaya jongilanga lizovuyela khanyisele.